Ngazodi ndine muntu osanga vambiri kuembekeza kuti aliyesosera mpima kufunga kupeza ntchito ndi chinthu chomwe chimatibweresera ife wofa kunyumba ndi kupezanso mwayi umene ukachiwi ndine munthu wokondwa kwambiri ndi ndinganizoti chinali chinthu cha mtengo wapatali potingira kuti ndatha mwina 2 years ndisakuselera timu imene ikuma kubwera aliyese anandira ndi achimozimozi masapoti anandira ndi achimozimozi chinali chinthu cha mtengo wapatali kwa ine kwambiri ndikumakhala ndi chimbiso cha mtengo wapatali kuembekeza kuti ndimakhulupira kuti player aliyese amene wabwera timu imene ndimova timu iyi ndiyayikulu mudziko muno ndi ndimakhulupira kuti player aliyese wabwera mutimu imene ndikulewa kuti waluso ndi sindimakhala ndi kukhumudwa kwonse ndimazozo kuti aliyese amene ngati abwera player samadziwa chozachita kunoku kwa ineyo ngati munthu osewera mpira chomwe ndinganenazo munthu ayinanso ndingakhale ndikupita kumpira choyambirira kuganiza makhala ndi chipambano inde mumpira umapezeka malizati atatu kuwina draw kapena kuluza komano munthu ngati osewera mpira kuluza kuca zimangochita komano sizimveka bwino kwa munthu ngati ine osewera mpira kuti ndipite mpira ndikhale zomakhanga zoti wiki yonse palibe chomwe wapanga ku training ndezimakhala zinzowawa kuluza ku weekend ngati unoyitaa.